Maridadi Jarabondo
Jarabondo ke ujo sembo bei Jarabondo ke ujo sembo bei Awoda duwa odi seto yura lili Awoda duwa odi seto yura lili Rumba elor kacho moturu age Rumba elor kacho moturu age Kem kore mokwe tuto pinye mabe Kem kore mokwe tuto pinye mabe Pinye mabe rore moto ngeo ngapi Ngeo ngapi tore moto nigichimo Ulemo matunda zote ni thuru age Ulemo matunda zote ni thuru age Pinye mami ore moto pinye machue Pinye mami ore moto pinye machue Pinye molonya gira moyo mopinye Pinye molonya gira moyo mopinye Ore moto pinye mabe
Otieno diero Osna eli atito nyathi kwacha
Kem kore mokwe tuto nyolo thuni Kem kore mokwe tuto nyolo thuni Onyolo gathuni ore moto baro gabu Onyolo gathuni ore moto baro gabu Utingo yote lowe gimo kalo kwano Utingo yote lowe gimo kalo kwano Wayero yate la chien moero dongruo Wayero yate la chien moero dongruo Yatelo makare magero pinye mabe Yatelo makare magero pinye mabe Elisa yatelo mawinyo ywa kijipe Elisa yatelo mawinyo ywa kijipe Unge konyo gana duto mochupu kume Unge konyo gana duto mochupu kume Oloya yotelo maloson wakinyadhi Oloya yotelo maloson wakinyadhi Mwaero yo pisa kura kimanyo gati Mwaero yo pisa kura kimanyo gati Elisha kodhia mbosie patoro motelo Elisha kodhia mbosie patoro motelo Hapako joge mnu yero hui makuwa Hapako joge mnu yero hui makuwa Elisha tuki utije olo kuthuru wangi
Simon Okoth jatenda
Jei moke gani biyo di sabiro gigi talelo mo, we adega adega niki tajuko seringaremo. Jei moke gani biyo di sabiro gigi talelo mo, we adega adega niki tajuko seringaremo. Nijuko ero sana maleko boga usiku pile, dakiwe. Chatuono maloko turu wage Jugo ero sana maleko boga usiku pile Dakiwere telo eli chatuono maloko turu wage Jatelo chakutije kako yere modo jeyufi Nigari okene tinyalu uudhu kisye mutije Jatelo chakutije kako yere modo jeyufi Nigari okene tinyalu uudhu kisye mutije Jatelo gulo sigana yosiaso sigo kaketo sigo mathur Samoro arotelo to sigo nwagano kelo nongurwo Jatelo gulo sigana yosiaso sigo kaketo sigo mathur Samoro arotelo to sigo nwagano kelo nongurwo Kose kodo yekom yosiasa migi matendo unge Kodanye bunge toko kakuku miwe nikuke makelo nongurwo Kose kodo yekom Siasa mingi matenuge Koronye bunge togo kakuku miwe nikuke makelo nongurwo Oh, Elisha diambo jageno yo hakuba yigwe Oh, Elisha diambo jageno yo hakuba yigwe Siku nelerete, domo kigero bedhiga njime barabari gero masoku bende anene gero siti mike yoge tokata bibe nanene ywayo wamama duto gigo sigala giko na kube maloko ngimagi siti mike yoge tokata bibe nanene ywayo wamama duto gigo sigala giko na kube maloko ngimagi oh elicho diambo ya gero yo akuba igwe
Atito nyathi kwach mosna Barak jatenda Chief
Congratulations kore moge
Ano moroga chunya Uyero telo mare ugana magero gemu kore moge
Congratulations kore moge
Ano moroga chunya Uyero telo mare ugana magero gemu kore moge Uge bende ogole paro makonyo pinye nyo Kenya mor Uge bende ogole paro makonyo pinye nyo Kenya mor
Kendo nato nyumbani
Onge oteme madano kale kore bukwe tukutote
Kendo nato nyumbani
Onge oteme madano kale kore bukwe tukutote
Mabino yo majumbe
Madaga mure Nairobi yo pinj mokono rito toka kore
Mabino yo majumbe
Madaga mure Nairobi yo pinj mokono rito toka kore
Mui makonyo wanyonge
Elisha kati yore meseje moki gusimu tokonyi
Mui makonyo wanyonge
Elisha kati yore meseje moki gusimu tokonyi Oh Elisha diambo ya kedo yo akuba igwe Oh Elisha diambo ya kedo yo akuba igwe
Musna Ali Makosa
Sho, 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 sho Aya Elisha Odiamo, papa Aya Elisha Odiamo, papa Chazana Mijaza, Chazana Mijaza Asunguluka, 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 Asunguluka Ah, papa ichi
Musna Antone
Elisha Odiamo baba we Rafiki ya maridadi Cheza baba Rafiki ya maridadi we Cheza baba Aya Elisha Odiamo we Baba Sumuruka 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 Soka mbele Rudi nyuma Soka mbele
Jagedo